Oh yeah, it's a G Flader. I kiss it down on the beat.
Donnie,
Ship Shayla. No more, Matera. No more, what's in your Kunda? No more, Matera. Ariko jena mukunda, no more, Matera. No more, what's in your Kunda? No more, Matera. Ariko jena mukunda. Naramubonye umutima urasima. Simba, ukwiyumanganya biranka. Ooh yeah, iri nama ikuntu no moronga. Hula la biranka nshamitamo kubaza bagenzi. Yalex, bambiye sigaho. Nguja kirazira ndababa jijigituma. Ngono mubikira bambiye sigaho. Nguja nuko gwenda baba jijigituma. Nguja yisebe jimana. No more Matera. No more bazilio kukunda. No more Matera. Ariko jena mukunda. No more Matera. No more bazilio kukunda. No more Matera. Ariko jena mukunda. Ijaba genzi bamba irakensh. Sina vyumva ahubwo ntangura kurondeza. At least yiwe urukundo rugatera kwiyongera. Muri jewe ukwihangana birananira. Shap shap ndamwandikira kamesaje. Ndamusaba confiance ambwira ngo mfashwe na madayimoni. Ngo basenge biranse ndamwandikira kamesaje. Ndamubwira ko mukunda anyishyura ngo toka pepu. Kwa jina la Yesu. No more Matera. No more bazilio kukunda. No more Matera. Ariko jena mukunda. No more Matera. No more bazilio kukunda. No more Matera. Ariko jena mukunda. Iyo ndamubonye umutima uramvamo. Ulala narabuze ukuntu no mwikuramo. Uwo Matera ni umutima wanje mu bandi wahisemo. Yawo sinzi uko byagenda byisanzemo. Ndagerageza kumwiyibagiza. Oh yeah, ariko nkaguma ndamwibuka. Ya nguma nsenga Imana rugira. Adonai toyondo sugunda sanawe. Oh, akaza kumpumuriza umutima. Ship Shayla. No more Matera. No more bazilio kukunda. No more Matera. Ariko jena mukunda. No more Matera. No more bazilio kukunda. No more Matera. Ariko jena mukunda.